ng'at mora mora madhi Kibuye. Kibuye, first of all, dumping nitiere kamora mora. Maji mangai nogombo ni mwanda penji wa chinyeli. Ni plan mani mwanda nitiere godo kufu Kibuye market. Nikech Kibuye market ni nachiyo kum the biggest markets in the area. Ese wanyo ni nitiere approvals mo kometemu. Yeah. But what are the plans mwanda nitiere godo in terms of drainage, in terms of garbage, in terms of yoregwe po maga, maga chuodo, mabende, sana sana okwako. Makoro kaka johala tim ohala bedo matek.
Jaman, wach mar Kibuye, yes. To kod takataka manyo chendo kanyo.
Yes.
Apa ni was in the public domain.
Yes.
Apa ni wik mwa mokal. Tarana mo ringeni manu mwa timu rene kech ngikruok mar weche mag budget.
Okay.
Okay.
Yeah.
Nationally, pinyo wache mamalo, okay, the national revenue bill, nokalo modeko kabisa. Apa ni 2 months after, you know, June.
Yes.
Kama nune gube nwati mangoa, nwa yude budget mangoa, say July, okay? Locally, within the county Makisumu, budget okalo just a few weeks ago, okay? Tingeni mwoto mi governor spend pesa. In any way, you must get what? You must, approval from the assembly, and you know, the money must also come from the national level. Omiyongi kurokno, nomiyonda longo kanyo chenebe tech mati, miga week mokalo. Tanyo wa seti mokalo mwanyalo, nyo waonge, okalur maro wacho fuel nikech mano ayude pesa manya kala keto go fuel kana tumade nyonge but mano koro is a thing of the past nyo wase yudo kaka wayudo fuel nago kendo koro sani waste Makibuye gara takataka Makibuye koro choka kana chimade kaka ne choko chon to adwa ni mondo be jodalo onge ni ei Kibuye kanyo be wan gi a modern way of managing waste takataka mose biro bedangoa bedo sorted mabedo recycled will be taken for recycling to nitiere bende mitiyo godo to make you know manure compost manure.